Turi kugenekereza rya 11 ndamukiza umwaka wa 2019 ncuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahanikaze ku rubuga rwa Television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize nigishoboye gukurikirana imigambi n'amasoko yashizweho n'amakomine iryo nishira hamwe phonique mu Burundi hasubiye kwibonekeza ubusuma bukoreshejwe imiti yo gusinziriza abantu haribonekeza kandi n'urudandazwa rw'abantu mu mavuriro amwamwe yo mu gihugu turabikurikirana muri ano makuru yacu ngo birababaje kuba leta y'Ubujumbura itifatanya n'ababanyi b'u Rwanda muri kino gihe bariko baribuka genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ibivugwa na muganga Jean Minani arongoye urunani Senared hanze y'igihugu cacu naho umukuru w'igihugu ca Soudani yakombowe ku butegetsi yongera arahagarikwa n'igisirikare cico gihugu saya gusa hariho nayandi makuru twabateguriye ndasubiye kwaikadze. Ishyirahamwe phonique ntigishoboye gukurikirana imigambi yashizeho n'amakomine eka n'amasoko atangwa mu makomine ntikibasha kuyakurikirana neza nk'uko yamye bikora muri iyi myaka ibiri iheze ibi kikaba ari byo byatumye umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana agira inama n'abaserukira ishyirahamwe phonique Edouard Nduwimana agasaba ababuramatari gukorana n'ishyirahamwe phonique kugira amakomine atere imbere
Les différentes réunions et descentes que nous effectuons dans les différentes communes, il nous a été rapporté par les représentants de la population.
Amanama no kugendera makomine atari make twabisabwe n'abanyagihugu baserukira abandi ko phonique muri iki gihe itagikora neza nka kera nko muri imyaka ibiri heze. Phonique ubu idashobora gukurikirana imigambi yashizweho n'amakomine. Amasoko atangwa mu makomine phonique nikibasha gukurikirana amasoko. Hariho amasoko asigaye atangwa nabi muri iminsi. Phonique nigishoboye kwegeranya ayo mahera kugira bafashe abamustaneri mu ntumbero yo guteza imbere iterambere rusange. Tumaze kubibona bitewe no kugendera amakomine twafashe ingingo yo kugira inama n'abaserukira phonique bakaba batwemereye ko ibivugwa n'abanyagihugu kwarukuri phonique itagikurikiza amategeko arigenga yindi ngorane twasanze uno munsi hari itegeko n'amabwirizwa tudashobora kubabwira kugira ugendera ishyirahamwe cyangwa uvugane n'abamustaneri abarongoye phonique bategerezwa kuba bafise uruhusha ruvuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati nk'uko yo bari ishyirahamwe ryo hanze cyangwa ari ishyirahamwe ryo bari tunganijwe binyuranye n'uko amashyirahamwe atunganijwe mu Burundi ni ngorane amakomine ari mu nzego nshingwantwaro ya phonique simbona ingene ho bizitizi kuba mustaneri w'amakomine kugira bateze imbere amakomine
d'être un interlocuteur direct avec l'administrateur communal peut vraiment aider au développement de la commune.
Igipolisi cy'u Burundi cemeza ko hafashwe umuntu akomoka mu gihugu cya Tanzania uwo nawe akaba ari we yatanga imiti ifasha abasuma kwiba ahari ububiko bw'amafaranga habanje gusinzirizwa abacunga ubwo bubiko bw'amafaranga hakoreshejwe iyo miti bivugwa na Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi.
Ubusuma buba hakoreshejwe ibintu byo bisinziriza biherezwa aba bacungereye ibintu ivyibwa atwovuga nk'abapolisi babacungereye amabanki ubushingo bw'amafaranga amabanki hirya no hino mu gihugu mwarumvise za Gitega n'ahandi hirya no hino mu ntara aho amabanki yagiye aribwa abantu babanje guhabwa imiti ibasinziriza twari rero twababwiye yuko igipolisi abo bantu kiriko kirabakora kw'amatohoza kandi ko ari kabiri na rimwe kizobafata no kuvuga rero umuntu yatanga iriya miti sinziriza abapolisi sinziriza abanyezamu hirya no hino yarafashwe kumwe na rero vyagenze kugira ngo afatwe hariho ubusuma bwabaye nga mu gisagara cha Bujumbura mu ijoro ryo kwa 25 ushiro wa 26 muri uku kwezi kwa gatatu guheze biba ahabikwa ibidandazwa vy'umuntu yitwa Nyandwilik aho akaba ari ku ibarabara rya bita Avenue d'Italie ibarabara yitiriwe Ubutaliyano ngaha mu gisagara cha Bujumbura abantu rero hibwe ibintu bidandazwa vyinshi bifise agaciro karenga miliyoni 32 z'amarundi babanje rero gusinziriza abanyezamu batatu bacunga ubwo bubiko hanyuma mwene kwibwa rero yarahejeje aritura igipolisi kirakora amatohoza yacu gushikaho cahavuye gifatira mu ngagara karate y'icumi haruhande y'ikigo bita setemo ibidandazwa bimwe muri byo bidandazwa vyibwe aho hantu bifise agaciro karenza imiliyoni 8 y'amafaranga y'amarundi aho nyene cyaciye kinahatora mbere n'ibindi bidandazwa vyibwe kuri uwo muntu nyene mugabo mu budandarizo bwiwe bwo muri mu ntara ya Gitega ivyo navyo byari vyibwe mu mwaka w'2018 tariki 25 tariki 15 z'ukwezi kw'12
Umvugizi w'igipolisi arongera akamenyesha ko ivuriro ritoya Bactlab riri muri zone Rohero ya mbere mu gisagara cha Bujumbura rikorana n'abakora urudandazwa rw'abantu. Ivyo akabivuga inyuma yaho igipolisi gisatse muri ico kibanza kigahagarika abakobwa babiri bikekwa kuba bari muri ugo urudandazwa tumukurikire.
Le 8 avril dernier ici à mairie de Bujumbura dans la zone de Rohero 1
kwigenekerezo rya 8 ndamukiza mu gisagara cha Bujumbura zone ya Rohero ya mbere kwibarabara gitiriwe kaminuza kwivuriro ritoya igipolisi carabonye ko iryo vuriro rikorana n'abasanzwe bakora urudandazwa rw'abantu igipolisi cari hutiye gushika muri ico kibanza gica kihafata abantu babiri bakora ugo rudandazwa abakobwa babiri bafise amakarte y'incancho bita carte jaune abafasha gutembera mu bihugu byo hanze hamwe n'impapuro z'inzira nshasha igipolisi caciye gisaka kuri iryo vuriro kihafata impapuro z'inzira zigera ku 27 n'amakarte jaune 30 abiri y'ukuri n'ayandi 28 ya magendo hamwe n'imashini nyabwonko yakoreshwa n'abakozi b'iryo vuriro kugira byorohe gukora ugo rudandazo n'urongoye iryo vuriro akaba yaciye ahagarikwa akaba azwi ku izina rya Usman Ali Hussein nuwo mu gihugu cha Kenya ariko akaba akomoka mu gihugu cha Somalia hamwe n'abakobwa babiri Goreti ndahabonayo na Kamaliza Janati n'abaforoma babiri bakaba bagiye kurengutswa mu butungane
qui vont maintenant être transférés devant la justice.
Petero nkuru nziza yararemesheje inama ku munsi wa gatatu imvukira n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Bururi. Iyo nama yari yo hanini kubahimiriza guhindura ingendo. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa yamenyesheje ko Petero nkuru nziza yasabye abafata ingingo ko bogarukira bakongera bagasubiramwo igisata c'indero kugira abarundi ntibige kugira bige ariko inyigisho zize zibagirire akamaro.
Ils conseillent à la population donner tout à leur pays, d'imiter le bon exemple de nos ancêtres. Le chef de l'État a tenu.
Yasabye abanyagihugu kwitangira igihugu cyabo no gukurikiza akaroro kabasokuru. Mukuru w'igihugu kandi yaribukije ibi Burundi bwaciyemo ibihe byarimwo imitego myinshi. Imitego imwe ikaba yarashobowe gusimbwa bivanye n'ubukerebutsi bw'abaho hambere. Mukuru w'igihugu yarabonye ku cyatumye ibyo byose abarundi babirengana ari uko abasokuru bari barihaye intumbero yashira imbere n'Imana. Acasaba abarundi kugaruka kuri iyo ntumbero bakanahindura ivyumviro. Yarasavye kandi abafata ingingo mu gisata c'indero ko bogisubiramo kigatera imbere kugira abarundi ntibige kugira bige gusa ariko bige kugira baronke ubwenge bushobora kubacira izindi nzira.
Une intelligence qui peut les guider vers d'autres connaissances.
Nayo mu gisata c'amagara y'abantu hindagurika ry'ibihe hamwe no kudafata neza imiti. Ukutipimisha n'ingoga iyo hamaze kuboneka ibimenyetso bya mbere nivyo bituma indwara nka malaria canke igituntu zidakira mu gihugu cy'u Burundi ibishikirizwa na muganga Joseline Nsanzerugeze kuri we ngo umurundi wese ategerezwa gufasha kugira habungabungwa amagara meza mu miryango no mu kibanye.
Chaque maladie a ses spécificités. Je dirais par exemple
Ingwara iyo ariyo yose irafite ingene ivugwa n'akarorero ingorane z'ikirere murazi ko ingwara ya malaria ifata bivanye n'ibihe by'imvura n'akarorero igice cya kabiri cy'ibihe by'indimo niho abantu benshi bandura ingwara ya malaria kurusha ibindi bihe byose hariyo kandi iyindi ingorane ku bijyanye n'abagwayi badafata neza imiti n'akarorero hari abantu bafite ingwara y'igituntu itigerekira itavugwa n'imiti y'igituntu dutegerezwa guhimiriza abagwayi n'abamaze kwandura mu miryango mu babanyi kugira tubashe kubungabunga ubuzima bwacu n'amagara yacu kubauka kwerekana uwanduye kugira twagwe ku mavuriro mato mato canke mu bitaro bikuru kwipimisha n'ingoga iyo utanguye kubona ibimenyetso birafasha kubungabunga amagara meza mu muryango mu babanyi dutegerezwa guhimiriza kugira umurundi wese amenye ko ategerezwa gufasha kugira hatuzwe iyo ngwara
dans l'attente de ces résultats et avec ces maladies
Dutandukira no makuru yacu mu bijanye n'agateka kazi na muntu abarundi barayamaze bati ushaka gukira ingwara arayirata. Arine Munezero asa n'uwumvise neza uwo mugani. Arine Munezero ni umurundi kazi yahuye n'ivyago afatwa ku nguvu n'abagabo bane, abapolisi babiri n'abasivile babiri. Kubwiwe umuti wa mbere wo kwiyakira ngo ni ukuvuga ivyabaye. Akaba rero ubu ari mu runani mpuzamakungu sema arivyo vuga mu giswahili cy'umuganga rurangiranwa Denis Mukwege wo muri Congo aheruka kuronswa agashimwe kitiriwe Prix Nobel. Agasaba rero ko abandi barundikazi bahohotewe nkawe boja hamwe kugira amakungu abumviritse.
Byantwaye igihe kirekire kuva mpunga nanje ubwanje byarangoye kwakira byarangoye kuhemera ko nahohotewe namaze iki kugira ndabivuge namaze umwaka n'amezi atatu nta muntu n'umwe ndugurukira numve ko twoganira yuko nahohotewe bifatiye ku gitsina aho mariye kumva ko mu mutima bindemereye harageze igihe birandemera numva umenga ngiye mu mutwe ngiye kumera nabi haragera igihe mvuga nti byari byo byose nta wuzomenya kandi mwo atarije ndagasohoye kandi nkagumiza bya bintu by'iwacu by'umuco w'ikirundi ngo biteye isoni ndabona ko ngiye gupfa kuko hariho ibimenyetso jeje nyene nibona ko nkabona ko ibyo bimenyetso ari bibi mu kibano cyane cyane ku bana banje nkabona ko ibyo bimenyetso bishora kunshikana ahantu habi je nyene ndigira inama ndavuga nti reka mvuge byaramfashije cyane gose je byaramfashije cyane kuko numvise mu mutima wanje ndemurutse numvise umenga ikintu cyari kimboshe kimbudije amahoro numva umenga kiramvuyemo ikindi byamfashije ko aho ntanguriye kubivuga n'abandi hariho abandi bari barabicecetse kubera wa muco wacu w'ikirundi tutabivuga nabo batanguye kubivuga kuko kwa muganga muraja kwivuza indwara imwe ariko mwese ntimukirira rimwe je rero numvuga yuko nagize umugisha nakize hakirikare ku buryo no mu nyuma muri handicap international barashatse abakozi babakorera bushake abo bita ba volontaire ndagenda ndashiramo dossier yanje ndagira umugisha kandi ndaronka kazi gukora nk'umukorera bushake nanje nkaza ndagenda nsanga abandi bantu bahuye n'ibyo bifise ibimenyetso byihungabana mu mutwe nkabasanga mu hiri wabo tukaganira ubu narakize njobora nanje kuza ndaje kumviriza abandi rero abandi barundi uno munsi ikintu je nifuza gushikako kandi ndazi kumeza nshalom iri kirakimfashamwo kandi bazobimfashamwo nkuko bamfashije nka bakantega amatwi nkakira bakamvura ngakira numva ashaka ko umurundi kazi wese ahari yahunze n'uri mbere mu gihugu nuko mu gihugu bigoye nico kimbabaza cyane biragoye uri mu gihugu kubivuga kuko bivuze urara wishwe utishwe naho barakunyuruza bakakugirira ahubwo bagasura kandi kuguhohotera ariko abashoboye kuva mu byara byingwe niko no bivuga bagahunga baze tushira ingufu hamwe kubera buriya umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba dusabe amakungu batwumvirize natwe nk'abarundi kazi bamenye ko ico cyaha kibi cyo guhohotera abagore bifatiye ku gitsina kitariko gikorwa mu bindi bihugu uburundi ngo bagukuremo nako uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu biri ku isi bamenye ko biriho kandi bikorwa n'inzego z'umutekano n'urwaruka ruri mu mugambi uri ku butegetsi kuko turabana uburundi ni butoyi cyane turabazi abaduhohoteye turabazi hanyuma amakunga dufashe gusaba ubutungane ukuri koko tuzokwivugira badufashe gusaba ubutungane hanyuma badufashe yuko ibyo bintu bitazokongera babihagarike kuko arashoboye kubihagarika
mu bijanye na politiki birababaje cyane kubona leta y'Ubujumbura itifatanya n'ababanyi b'abanyarwanda mu kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 mu gihe hari insinzi ryavuye mu bindi bihugu vyakure muganga Yohani Minani arongoye urunani Senared avuga ko arico gituma Senared yashimye kwifatanya n'abanyarwanda mu kubashikiriza ubutumwa bwo kubaremesha no kubereka ko abarundi bifatanije n'abanyarwanda kwibuka iryo bara agasaba amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu ko bogaba kugira baze barakinga kare ibara nk'iryo ritarashika nk'uko vyabaye aho mu Rwanda
washaka kwifatikanya hamwe n'abanyarwanda cyane muri cyumweru cy'icunamo ibuka imyaka 25 habaye genocide mu Rwanda nako igahitana n'abandi bose abanyarwanda benshi cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwari buhari. Genocide yabaye mu Rwanda na kamaramaza kuko yabaye abantu bose babona yose ibona ibihugu bibanye bibona akarere kabona ishyira hamwe ubumwe bwa Afurika ni Afrikani babona ishyira hamwe ry'ubumwe bw'Iburayi ni Europeni babona ishyira hamwe mpuzamakungu nibona na kamakungu yose abona nta n'umwe yatabaye ngo abuce bose rero bari bakwiye kwigaya kuko ibyashitse babona icyo cyaha kitazina atamwe kibuza kandi asaba isi yose uhereye ku bihugu bibanyi ubereye iwacu Burundi ahere ku isi yose icanga hicyo bitoshobora kuba ko kandi amakungu atoshobora kuza aravuga ngo iyo tumenya ntibabe bashishoza neza dusanga neza turashishoza ubuhari umuntu wese iyo afise ibyiyumviro byo gusubira kugira icanga hicyo ushikaho wese hamwe ku isi yose tuzovuga tuti icyaha ntizosubire kuba abanyarwanda n'abarundi baravukana niyo abategetsi boba bari hari nga mu Burundi ubu batumva neza ibyabaye n'ubugaba bwabo si ubugaba bw'abarundi amakungu yaraje Burundi ntibwaje ni kubera bwabo bw'igito nyine ubutegetsi bw'Ubujumbura ataco bihanga atagusonera nayo ubundi byabikwiye kuko Burundi wabuhaba buhari imbere na kw'ibindi bihugu byose nacyo gituma twafashe iyo ngingo twebe yukuvuga kuko iyo twaba dufise umutwara tuvugira kwenda kuvuga.
Mu gusozera no makuru yacu tuvuge nibijanye hanze y'igihugu cyacu umukuru w'igihugu cya Soudani Omar El Béchir yakombowe ku butegetsi yongera arahagarikwa n'igisirikare cy'ico gihugu byatangajwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu akongera akaba n'umushikiranganji wo kwivuna mbansi w'ico gihugu yongera amenyesha ko hashizweho inama mpuzamanuzwa jambo igizwe n'abasirikare igiye kuramutswa igihugu hari kuri uwa kane kumutaga ibyo bibaye mu gihe hari haheze amezi ane hari imyiyerekano y'urutavana ko yo kwiyamiriza ubutegetsi umushikiranganji wo kwivuna bansi yaranamenye cyaje ko igihugu kigiye kumara amezi atatu kiri mu bihe bidasanzwe kandi mbiwe z'igihugu uzugaye tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye.
Kuva mu gatondo ko kuri uwa kane hazindukiye uruhagarara ikaritumu ku mugwa mukuru w'igihugu cya Sudani abanyagihugu bazindutse bihereza amabarabara bigina inkuru zariko ziranyuragirana ku maradiyo y'ibihugu byo mu Barabu n'ibihugu by'Iburaya zamenyesha ko Perezida Omar El Béchir yoba yakombowe ku butegetsi. Iradiyo y'igihugu nayo nyene ikaba yari yazindutse imenyesha ko ari itangazo ridasanzwe riza gushikirizwa n'ingabo z'igihugu. Iryo tangazo ryahavuye risamirana ku iradiyo y'igihugu rishikirijwe na General Awad Ibn Auf asanzwe ari umushikiranganji wo kwivuna basi w'ico gihugu akaba n'icegera cy'umukuru w'igihugu aho yavuze ati ndatangaje nk'umushikiranganji wo kwivuna bansi ko zihinduye imirisho muri kino gihugu kandi wahora arongoye igihugu arafunzwe icamaso mu kibanza cizewe. Yamenyesheje ko hagiyeho inama mpanuzwa jambo igizwe n'abasirikare igiye kurongora igihugu mu kiringo cy'imyaka ibiri agira ko avuga ko ikibuga cy'indege cugaye kandi ko biruje gutembera mu mabarabara inyuma y'isaha zine z'ijoro. Ariko rero abari imbere muri iyo migumuko yo kwiyamiriza intwaro ya General Omar El Béchir bamiriye kuri itembagazo ry'ubutegetsi n'igisirikare bongera biyemeza kubandanya bihereza amabarabara abatembagaje ubutegetsi bagarukanye babandi nyene bahahora twariko turiyamiriza vyatangajwe n'urunani ruharanira ubwigenge n'impinduka mu gihugu bongera rusaba abanyasudani kubandanya bugaje icicaro gikuru ca gisirikare aho Khartoum n'ahandi mu gihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitanu vya rutura vy'Iburaya ari vyo Bufaransa, Ubwongereza, Ubudagi, Ububirigi na Polonye bisanzwe bigize inama ya ONU ijeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi vyasabye ko ho inama yo mwibanga yihutirwa kibazo cha Sudani kuri uwa gatanu. Imbarutso ya vyose yabaye ingingo ya leta yo kugwiza na gatatu igiciro c'umukate yafashe kuwa 19 kigarama mu mwaka uheze mu gihugu cose abanyagihugu baca bihereza amabarabara basaba ko ubutegetsi bwa Omar El Béchir bwobogozwa. General Omar El Béchir yaragerageje gutera igere mu guhasha akoresheje igikenye abariko baramwiyamiriza ariko bimuta ku amazi. Yarafashe n'ingingo yo gushira igihugu mu bihe bidasanzwe kuwa 2022 ruhuhuma. Iyo myiyerekano yaranzwe kandi n'ubutwari budasanzwe bw'abakenyezi bayitabiriye ku bwinshi bimwe bidasanzwe. Omar El Béchir yari yashyize ku butegetsi mu mwaka w'1989 abanje gutembagaza ubutegetsi bwahahora. Yari amaze imyaka 30 atwaza igikenye igihugu cya Sudani. Yaranasanzwe arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe yari imaze no kumusohorera imitaha ibiri yo kumuhagarika. aho yamwagiriza ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa yakoreye abanyadarfur. Umutahi we wa mbere wasohotse kuwa kane ntwara ntumwaka w'2009, uwa kabiri usohoka kuwa 12 mukakaro umwaka w'2010.
Ndagushimiye Thierry Bigirindavyi, ni no kuri no nkuru dusozereko no makuru yacu. Ndabashimiye ko ndamwadukurikiye naho ubutaha.